Oh. Thokozani bogogo. Back from the river. Ngiyonibona second half baba yini bangani bami. Ngiyanithanda nonke.
My chomi, hello.